Me kau a te ao Māori e mā nukanuka, koera tā te premier, hei whakatau i ngā anipā, e whanake haere nei i roto i te ao Māori mo te kaupapa whānau ora. Hei tā John Key i te timatanga o te wiki, e kore rawa tētahi kaupapa mo te Māori anake e tau tokona. O tira ki tā reipa, kua whakarerekea nō ia i tāna kōrero.
E whakanuia tonutia te tauhau a te hainamana, engari ko te tumanako ia, hei te tauhau a te Māori, ka whakanuia a whānau ora.
Ko whakai ana ki ao riro mai te pūte e tēnei tau. Nā reira, ako nei ka ki te tātau i ngā hua o te kaupapa nei.
O tira, kāre tonu i te marama ki te āpiti hana, mā wai rānei auahua.
To the Prime Minister, why is he telling Māori media that whānau ora is for Māori and telling mainstream media the opposite, that it's for all New Zealanders?
Nō reira, he aha tā te premia ki te pāpāho Māori i tēnei rā.
It's no different from Kahangarau or Kurukaupapa. I mean, largely the kids that go there are Māori, but it doesn't mean they universally are that way.
Koe te mōhio ia he kaupapa Māori tēnei. Engari, mehe mea ka tae e tahi pākea ki te uruatu ki roto, kā pai. E tautoko ana mātu ki tēnā.
Mai rā noa, nā hinara e whakahe ana i ngā kaupapa mo te Māori anake. Engari, e ai ki a reipa, kua tini hia te whiu o te kupu.
So why is he now fudging the program that was always designed for Māori by Mrs. Turia? Is it because his polling is telling him that his supporters don't like the policy?
It's likely that a lot of people will be Māori because of the kaupapa of whānau ora, but it doesn't mean they universally have to be that way.
Ka whakaturia tēnei kaupapa mo te Māori.
Nō reira, mā te Māori tūturu nei te kaupapa, engari kaua e whāki ki te marea. Tina Wycliffe, Te Karere.